inzara yarize mfite inyota yarize banyica oh mama
Yeah, it is America.